Kia huri no e hau I te ao. Kīhai au I mōhio I tau au Waiganui I tētahi kaupapa nunui rawa. Mō mātou te iwi Māori. Mō ngā tamariki Māori. Ko te maunga o Hekurangi, te whenua tuatahi o te ao whānui, ki te whiti e te rā. Te whititanga o te rā ki runga iaia, ki runga ia Hekurangi, ne? Kei a Hekurangi hoki te mana pea o te rā. Waiapu te awa, Ngāti Porou te iwi. Me ki ko Ngāti Porou te whare o tō mātou pāpā. Ko ohine Waiapu te whare o tō mātou māma. Hei tu atu I te awa o Waiapu, kei rangi tukia. Ngāti Porou tūturu. Kia mātou, you know, Ngāti Porou, iau e tupu ana ko te mahi peita piki tia noiho ki te whaka Māori ngā kupu Pākehā, ne? Ko manu tahi I te kura tuatahi, ka hore rātou I whakai, a kai ako I whakai kia kōrero I te reo Māori, te reo Pākehā anake. Tae noa ki Ngata Memorial, ko tūroa pōhatu tō mātou kaiako. He minita ia I roto I te whare karakia o Ingarangi. Ko tētahi wāhanga o ona nei ākonga I te reo kia mātou I roto I ngā kraihe o te kura ko ngā pukapuka e rua ko te paipera tapu tētahi ko ngā mō teatea tētahi. Kia tū mātou ia tauira mo tētahi wāhanga ki te pānui ngā kupu I roto I wēnei pukapuka. Tēnei whārangi e pāna ki a tete o te paipira tapu nei. Whakaakona a hau ki te ngarahu pai ki te mātauranga ko whakapono hoki au ki au whakahau. Pai tēnā kia koe, tiki? Nē? Kei te whakarongo mai koe kia au? Ai. Kia mōhio mātou me pēhea te whakaputa, te mita me te oro pea o te reo. O Waimarie mātou I tērā. Aungai ngā mōhio tanga hoki o te ngā kōrero o ngā pukapuka nei ko te mea. Kāru mātou I te tino marama, engari ko te āhuatanga whakarere atu I ngā kupu ki te kōrero, ki te pānui. whetia taku tewhike te tuatahi, the school se, I karanga mai I taku tuakana Katerina Mataira. Patu te wae ki tō mā māma, e pātai ana e ahu pēhe ana a muri atu I te kura, te mutunga, o te kura tuarua. Hoi anō, nā taku māma I whakai atu kia haere au ki aia, nāna I tōna mai, kia haere ki Ngāpuhi, I te kura o Northland College, māna e whakarite, kia kimi au tētahi tifikete mō te haere ki te kura toi o tamaki, ko Ilan tēra. Ko tahi noiho tōku nei tau, I nō au I tōna nei taha, ko te mea ki te au I tau a wā, tino pai rawa ia ki te tau kai, ko ena ki te whakatipu ona nei tamariki, tino aroha hoki rāua ka tana hoa, kia rāua, me ki he tino he wahine toa, he tino wahine toa.
Te mutunga mai, mo waku mahi kua mahia ea, ina mateo a pōpō, ka paitaku ki, kua ea, kua ea, kua ea.
I tae atu au, I whiwhi au taku tifikete, kia uru atu au I roto I te kuro o Ilan. He whare, te whare wānanga o tāmaki nei, e toru oku tau I reira. Ko ngā hihi o te rā, ko ena te tino taonga pea o tamanui te rā ki te whakamahana I a tātou katoa o te ao whenua. Ai, hei whakamahana I au I ōku nei maumaharatanga. I te wā I tipu ai tainoa ki tēnei wā. Ka hare au tino rata ki te mau panekoti, hei a māku te panekoti. He trau katoa waku kākau I aua wā, nā te mea koena. E ke hoiho tētahi mahi, bueno, wāinga nui oku nei tungāne heka. Pūhia mai te kāke te panekoti nei, heka, ka kite atu te katoa tō tinana, e a māku tēra, kāo. He maha tonu ngā kararehe o te kāinga, koena ngā pīkaukau, ngā rakiraki. He mātua tino kaha ki te mahi, ki te tiakia mātou, ki te hanga. Māra, ki te whakatipu rākau, hua whenua. Hei, tērā pēr I kitau tētahi o aku tuakana, e tā pikiti ana I te kāinga. Me tā tāhua tana mai tētahi kanohi o te wahine, taino ki tēnei wā. Kei te piri tonu tērā whakāhua pikitia I roto I tōna nei whare, te rawe hoki, ka whakāro, me trai au. Ia mātou katoa ngā tamariki koena e tā pikitia ana, you know, tā pikitia, kararehe, puti, puti, ārāine, I te kura hoki. I ākona mātou ki ngā mahinga toi o te kura. O, ko tino hākina kina, o, pai ki a te oma, ne? me te tākoro putupaoro ki a mātou. Reina putupaoro. Ko aku tungāne hoki I whakamahi au koena ki te prei putupaoro. Wainga nui a rātou. Koena, pangātu te paoro ki a, e, o mai mere, ka o mere tēnai, o mana ki a tai a rātou ki te hopu o ku waiwai, ne? He prakatihi ki te tackle. Koena te... Koena tō rātou tikanga kia tākoro au wāinga nui a rātou. Wena, pangātu te pōro kia e nā tōku kaha ki te oma. Ai, kia pakari rātou ki te oma anō.
Ko tēnei te wā, ka wai ata au, ka wai ata ki a iho. Ko tēnei te wā, ka inoe ahau, ka inoe ki te atua.
Tingo tō pāpā ko Raniera, Harihana, Harrison. Tōku māma ko Erana Nika, Korimete tana ingoa. Muati I tōna nei. Mārena tanga, te kaumātoru mātou. Kou kei raro kei au I te, kou te mea te kau. Kiki rawa tō mātou whare ki ngā taonga waiata. Ai I te wā kāwe au tipu ana wāinga oku nei tungāne, ne, ko rātou I whakatangi nā ngā rakuraku. Ko au tēnā e āta titiro ana ki a rātou me pēhea te huri o ngā ringa I runga I te rakuraku me te āhuatanga rakuraku. Ka mutu tā rātou mahi, ka kimi au te rakuraku, ko au tēnā e whakamahi ana pērā I a rātou. Ka reau at I rongo hoki o ku taringa I te momo o ngā waiata me pēhea te rapu I ngā chords. Mai tēnei wā, kā reo mōhio ki te pānui I ngā pepa waiata nei.
I timata koe te rata ki tēnei mea te tāne, ne? Te tāne. Nō reira, kore mai mo te wā I tutaki ai koe ki tō arangatira me ngā āhuaranga I aua wāra.
E te mutunga o ia tau iau e li ilam, ne, I hoki au ki tō ākainga ki Ruatoria. I reira hoki tētahi mahi mōku, nā tētahi o ngā rangatira o te toa I reira I whakarite he mahi mōku. So, ka rere au ki Ruatoria I te mutunga o ia tau. Engari, muatu tōku nei haere ngā waiatau ki taku hoa, koeira I ruto I te whare pūtea moni, ne, te bank, e mahi ana, mēnau kia e. He tangata pai kei rotu I te pēke I tēnei wā, you know, hei whakahianga mai mā māua ko tātaura, ka be mai tēnei wā. Ai, o ko Victor Lodge tōne ingoa. Ai, whakahua mai tāna ingoa, me tau kia e whai waka ana ia, ka me mai, o ai, he waka tōna, ah, mai e mai, jack him up.
If it's Bev McKinnon who I work in the bank with in Ruatoria, we're two Pākehās, only two Pākehās in the place, that's our age. And I'd just come out of the army, 14 weeks in the army, and she says, in fact, I've got a friend coming up from university, she just graduated from the School of Fine Arts, and she's looking for a chauffeur to take us round to the various hotels on the East Coast. So I said, oh yeah, kapai, jack her up. And she said the same, so that's how we got together. So there's three women and myself travelling up and down the East Coast for 4 weeks.
Ai, ai. Mai rāno I taua wā mana, tainoa tu ki tēnei wā, 55 tō māua piritanga ki a māua tainoa ki tēnei rā.
But it might have been my body structure, because coming out of the army, I was pretty fit, and she was being an art teacher and an artist, so she probably appreciated the male form.
Me ki mai mari e iau, engari, tōku nei tirohanga kia e. Ai, I kete au I tana tinana, ne? Āmuri hoki. Rete tonu ki te David, or Michelangelo. Te tohunga rongonui o Italy, ne? I peitahi a te Sistine Chapel. Anā, I waihanga mai ia tētahi sculpture ko David tēnā. Mm. Ki te au tako hoa, anā ke tōku nei David. Mm. Ko Irana taku tamahine, I moe ia ki a Jason, Veroni, nā ka puta mai taku mokopuna ia rāua, ko Zania Raniera tōna ingoa. Ai, mārena māua. Muri atu I te mārena, I rere māua ki Fiji. I whiwhi mahi I reira I roto I te whare pūtea o the Bank of New South Wales. Hāre aku te Department of Education, ne? Ki te rapu mahi. Oh, waimari e rātau iā, meta. Oh, hariko ana, ara mai ki te mai. E toru ngā kura. Meta, oh, kore tā, toru kura, kia rua noi ho. No te mea he tifike te toi tōku, ko tētahi ko Mahatma Gandhi Memorial, tētahi ko DAV Boys. Muri atu I Fiji hoki mai māua ki Aotearoa. Ki Napier, ki Poneke, ki Pewhairangi, ki Tamariki nei. Moke moke au I te kāhenga wai atu ki te kura Takihura ki Epsom. Ki te rapu ki te kimi tētahi course, ne? Hei whakapakari tōku nei tohu, kia tāe hoki au ki te hoki ki te mahi roti ngā kura. Ka waia mai a tuki kiau ki te kōrero mō tōku nei hiahia, mea tau, ka mea mai o hara mai ki te mahi tōku nei taha. Mea tau, oh, heka, te tapepe hoki o tōku nei reo, kore take noi, kore tāe te ako I roti te reo anake. Me mai heka, eka rite tonu ki te pahikara, ne? Mea, ka tāia koe te eke pahikara, kore koe ware ware, ne rā? Nā, pērā nō te reo. Ia kona koe te o tō tātou reo I roto o Ngāti Porou. E kore koe ware ware e mere, nō reira, hara mai.
Kaura, tō, kaura, kaura, tō, I te
tani whā. Āwhina mai a māua ko Rāwinia. Nō reira I haere au, koe nā ki te ki te noho ki tō rāua, taha whakahuihui ai pia mō te kaupapa.
Mate kai ia.
Nō te mea ka haere mai ke motoka.
Ako kai ako mō ngā kura kaupapa Māori.
Ko he tiki raro ka āwhina iai, ne?
Their first language
Whampohangareo is Māori, and there's nothing in the state's schools that actually accommodate children who are fluent by the time they're five.
Ai, ko ia, ko tuki tōkana nepe, ko Rāwinia Penfold, ko Ahau, ko Elizabeth Rata, Dr. Elizabeth Rata e nai nepe, te ai, e whā mātou, ngā kau nui ana mātou ki te tuhi ngā pepa, me te whakaako i aua pepa ki ngā tauira. Kātahi ka tīmata te kura kaupapa Māori tuatahi i te 87. Ai, ka huri noi au i te ao. Kīhai au i mōhio i tau au wāinga nui i tētahi kaupapa nunui rawa mō mātou te iwi Māori, mō ngā tamariki Māori e tipu ana. I rotu i ngā kohanga reo, nera, ka aru pēhea kīhea rātou ki ākona hoki rātou i roti te reo o ngā kura tuatahi, tuarua hoki. Nā te karanga o tuki kia āwhina, kia mahi tahi au i a rātou.
Kia tai, aku maku oku mokopuna ki te rongo, te reka o a rātou tino uaratanga.
Tino waimari au i te kaupapa nei. I whakawhānui hoki oku nei whakaaro, oku nei mōhiotanga mō te ao Māori, nā taua kaupapa, me ngā mahi ngā oroto, wāinga nui ngā tauira, mai tūhoe, ngā puhi, te waipounamu, Ngāti Porou hoki, waikato, te aroa. Koena ka whakawhānui hoki ngā mōhiotanga mō te ao Māori.
Haere tātou ki tātou iwi Māori ki te ki a nei te huarahi.
Pēhea te āhuaranga noho o te reo i naia nei, kia koe?
Ko te mea nui e rere ana te reo. Ko te mea nui, koena kei te hako tunu ngā tamariki, rotu ngā kura kaupapa, ngā kura tuarua hoki, me ngā whare wānanga, nera, e whakamahi ana te reo. Hoi anō, kia kei te pakari haere, nā koena ko etai o ngā Pākehā, nai nei, e kimi ana, e haere ana, e rapu ana ki ngā whare wānanga, kia hakoni ākona rātou i te reo. Kei te kitea rātou, te tino, te painga o te reo, mō mātou, mō Aotearoa. Ka tīmatau ki te kohi haere, ngā auaha manu, ne? He ahai me ngā heki a te manu. He ahai, karekau he heki, karekau he manu. Karekau he heki, karekau he tangata. Ka mutu te tangi o te manu, ka raru te tangata, ka raru te whenua. kia nei. Kore koe, rongo I te manu e tangi ana, he raru kei te haere pea. Koena nō tētahi o ngā tohu, ne, mō te mahi o Arua Moko e haruru ana. Kore koe rongo I ngā manu e tangi ana. Me ngā kararehe. Koena te tohu. Kia. E raru kei te haere. Ka ori te pea. Tērā tu āhuatanga ki te reo, ne. Mena kāre koe e rongo te reo. Kāraru, tātau.
Tēnā koe mahi. Kara mea. Kia koe.
Kore.
E koe, ko te kore koe.
Ai.
Me hana, tēnā pai hana. Koe koe hana.
Haere mai tētahi rōpū ki konei I roto I te whare neina. Ka haria te whakaahua, ka develop mea, ka ki te rātou, ha, e kuia, e muri I te rōpū nei. Haere mātou mōhio na koe tēnā kuia. A mōhio tonu a te mātou, a, e kaitiaki kai roto I te whare nei. E wahine.
Te mangai kāho.